Dala FM 98.8.
Ni marwaki e chenro mar tich en tich ka en kanyo sa ang'wen nyaka wango chop kanyo sa abiryo a chenro mar tich en tich kaka pile wapenji to bendi se chopo kata penji ni bendi se chopo kari mar tich to kise chopo kari mar tich beti yo kose ibeti gomba kagi ng'ato ng'en nya chopo kari mar tich tibet a ibeti gomba kagi ng'ato mano kanyo ko wango chop press a ko wango chakre sa ang'wen a nyaka sabicha to kabende a ko chopo sabich ka wono en Friday a en segment mara campus vibes a campus vibes a wabedo kanyo ko da college students kabende wangiyo shida ma affect the youth mano kanyo kabende wantere ko DJ boy kama en 98.8 Dala FM kilunga ni Betty Opondo daktari
Dala FM 98.8.